Anga nimeke mwana nikatia mawa ndili ndi dzaka 16 kalevela ku Lilongwe ndili namba mesa 8 mavula meti mama na munga ngati ku school eti timathape na kufusidwa ndi nyamata ndi nyamata kuti amanga kuti ai amatha kutulita tikumenyani ndi basi timatikapilo ndi kuti ah ndipita ku school akata akandimenya zikhala sika noti olimba mtima tisamakhale omopa zina ziti zosoma khani mantha Pena ndika ndikoza kuwapanga kwa yankhula chinthu molimba mtima osakhana kwambiri ndi mantha